Today, we are gathered here to celebrate the love you two have discovered in each other and support the commitment you are about to make. Marriage is more than two people standing here and repeating vows. There's an entire lifetime ahead of you, and there are skills to be learned and practiced today.
Whoa, 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 wh